Imanuka ibusa samana yitahira mu rukari Wendi garagaza bibingangari geza igize ubutwari ayurukundo mugabo winyemaho batinyi ngoba zifinze imyato y'ingoma
Yeah.
watu shule kwa ajili shamba. Nyambo